Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, mbuso wami awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawo yami ayikholana, mbuso wami awukholana. Ilondoloze, ayikholana, mbuso wami awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawo yami ayikholana, mbuso wami awukholana.